Christ the Teacher College of Education ɛyɛ Catholic suapɔn entity a ɔkyete akyerɛkyerɛfoɔ ɛwɔ Kumase Apiedu. Wadi wɔn dwumadie a wato din SRC Week botae a wɔde to dwumadie no so ɛne sɛ ɔkyerɛkyerɛni a ɔwɔ nteteyɛ aseɛ anidasoɔ ɛde ma ɔman nsesaeɛ. Reverend Father Louis Antwibosiako wɔn na yɛ chaplain ɛde ma Christ the Teacher College of Education. Wɔne ɔyerepa nsɛm twerɛni Dominic Dute ɛbɔ nkɔmmɔ no wɔde afotuo ama wɔn ma ɔwɔ nteteyɛ aseɛ a ɔba bɛyɛ akyerɛkyerɛfoɔ sɛ one shama won suban ni nyoye no ensesa eniema enkoyie ewo Ghana man yim
echichafo ewo asudi enkanka won no mo wo entity ase se da chon baba be echichafo osha eniema jense mwewi nenso enkechi emmepo wa ebitimi edensesa ni aba so osha enne news a hold wa ekoswa etrese we need a change, we need a proper change to effect morality in life, in the life of the students. See, the minister and sir, I just check for more to see in a oh, yes, a friend, and can't Ghana. The bomb of day, sir. The debate of Hosu. Miami Abrabo, I am sure of the Ama and Kola. The children will be one, sir, and Kolano, I'm wishing you, sir. The teacher, you will be a planning chair, or do the input a channel for. And you know. So we achieved here. My brother was interested in the Emma and could I watch over my dear. And we say, let me do this. I say, I me now a ye corruption. And you know what? El Kosua Emma on my own point to Uncle Kenny in Anna. Let me if you and that's a young penny for papa. Let me do my issue. Emma on my own suit. Let me break up.